doctor na Shady ana me san so edem aba ha sei no mo hwa no ma eye enio ma e ma bae ma ohu ejina wo so eche eye enio ma ye ka bom edema wa e ma bae ma sebi ose nana mentimi embo ejuma ewo empa so enche ose nana me ne me kan che ma no se nya first round ewie pe eye ana eche ansana ba me ho asore ana se e bi won so a me ho po entimi ensore biem na me ne me kan che ma no po ehia nyoma egu ha ibra na ye keka embo a na ye enfama wei ana ye boga man power no dia bɛn sɛ obetimi ɛde ensa ahyɛ obetimi ɛde kube nso ahyɛ na dia na ensa etimi yɛ no nsuo ɛnyɛ de entimi ɛnyɛ ti obetimi ananka ɔde ensa ahyɛ edipɛ ɛbɛyɛ sɛ eduro sanso etie adeɛ dia yimpo ana ma obɛma no emu ɛyɛ mrɛ broni bɛka premature ejaculation and sexual weakness ɛyɛ nneɛma bɛn ne kɔse sane mana ɛ kɔse no sɛ wo ntriti a wo de bɔga ne bɛbu adwuma saa but ɛwɔ sɛ wo ntriti na osiesie wo nyoma no ebi eye de makachi na mo se koko e haye enam enyoma aye di carbohydrate bebe ya aye di koko no e wo ye nyina aye so koko no sanso e dane amaman e beta osisi eto ye be ma na koko no e sanso de amaman e brewa menua wo de boss wa obe de ube release e sanso e be ye ekuro ene nti hie haye koko no enie hwade e no aneguwa no koko no de ye obebre wo o sha ha koko no ne powder enie we obetimi e de afra eduane edi ukoko obetimi ede afra ye ukoko a obetimi ede asa enso ho na eyi koko ni efri ho apart from that zameka amama inte o sha we no eye amama ya debia no wa unim de unim sei ana etie na de etie ne se udi betua ah you put it in your anus or you insert in your anus inte udi tua pe ebeyi amama ya ewo osisi nyina a ayekru eno inte na ode boso a na we release na ebeyi amama ni nyina wo sa un koko na wo sa un amama ni no baako enso endie menua endamuyare gonorrhea, syphilis, babaso, ewa bema osua untimi embo edwuma. Saa gonorrhea ni syphilis no ewa osua obema mu ebe yemre. Ah, e sanso ebe fon, enti sanso e treaty. Enye, ma chere se di ebe treaty with herbs. Ne mo munu weno, eya pyo sa, yedi nye nyana na, e sanso yedi aye. Obe nomna anopani enyumre. Obe sa onho, gonorrhea, syphilis, oyo oba na se white, ewa osua, candidiasis, ewa osua, enonso ebe timi asa yare. Enti just imagine se, o sa kuku uno. Amaman utuetua eyi amaman efri osisi mu uwie pese STDs anase endam yare ewo so a eno so wasa afre wo na me na ba beda afre na boga bites no a anase boga manpower no wo de onsa hye wo de okubesha wo hye han ma doctor me no minja me ho wo hye aha nti wo hye han ma we no eye manpower no ana ma hye me de medi apetishi fefefe wo hye akoko no ana ma hye me de fefefe ewa me me ka kire wo se ade na me me kire wo sana menso me use enti wo ye bema na untimi mbo empa so edwuma ana wo ye bema premature ejaculation sexual weakness ewo so a mesere ofrena yensa yare 0592 402905 makramo